ndege yemene a vice president adziko lino omwe ndi president wa chipani cha UTM ndi owatumikira kumanso amene amayendetsa ndege ife ngati chipani ndife okhudzidwa kwambiri kuti pali nkhani yakusowa kwa ndege imeneyi tikufuna tithokoze kwambiri antchito yonse imwe ikugwiridwa pofuna kupeza komwe ndege ili koma tikufuna tipemphe kunena kuti ntchito imeneyi iwonjezereke kupitirira pamene ikuchitikira tufuna tipemphe boma komanso ena onse akufuna kwabwino kuti ayike mapazi awo pa ntchito imeneyi mopitirira muyezo ngakhale tikuthokoza chifukwa cha ntchito imene ikuchitika ngati chipani ndife okhudzidwa kwambiri kuti tikukhulupirira kuti tikanachita mowirikiza mmene tikuchitira zinadziwika mmawa chama tenikoloko kuti ndegeyi sikupezeka koma kafukufuku amayamba masana mapasti 3 chimenechi nchodetsa nkhawa tikanakonda kuti asilikali amene akuchita nawo kafukufukuyu akanakhala wochuluka kuti ntchitoyi iyende bwino mwina kusiyana ndi momwe inayendera dzulo komanso mukafukufuku wina amene tinapempha anzathu kutithandizira apeza kuti ndege zonse zimene zinayenda dzulo akutha kuziona koma iyokha imene anakwera vice president sakutha kuyiona chotero tikukhudzidwa kwambiri kuti mu ndege imeneyi akatswiri akukanika kuti ayipeze pamene ili ngakhale tikufuna tipemphe amalawi onse komanso mapartners onse anzathu amayiko akunja amene ali mmayemba sekuno abusa onse mdziko lino kuti nawonso atithandizire pa ntchito imene ikuchitikayi ifeyo ngati chipani nafenso sitinangokhala chete tapitiriza kafukufuku kumalo monga kunyika kudwambazi kukasungu komanso kunchinji chifukwa sitikufuna kuti tisiye pena paliponse posagwirika anzathu ena atithandiza ndi ndege ya mtundu wa helicopter komanso ngati chipani tapanga tatengako akatswiri ena amene ali ndi zipangizo zimene zimatchulidwa kuti ma drone matimu okwanira 4 anayi amene nawonso ali pa ground kuthandizira ntchito imeneyi cholinga chachikulu nchonena kuti tisangosira boma lokha kapena abale ena otithandizira komanso ife ngati chipani titengepo gawo ngakhale tili okhudzidwa chonchi tili ndi chiyembekezo kuti a president athu Dr. Saulos Chilima komanso ena onse owatumikira amene ali nawo pa ulendowu ndi ngakhalenso amene akugwira ntchito mundege imeneyi kumene aliko ali bwino timafuna tipemphe amene akupereka uthenga adziwe kunena kuti nthawi ino amalawi ambiri ali ndi nkhawa Choncho kupereka utenga umene uli osatsimikizika ukhoza kuonjezera nkhawa za anthu mdziko muno. Ndikukhulupirira kuti Malawi aliyense atenga udindo oonetsetsa kuti utenga umene akupereka kapena kuzunguliza mu zitsamba za mchezo ukhale utenga okhaokha omwe uli oona. Tufuna titokoze kwambiri ntchito yonse imene boma komanso abale ena onse akuchita pa kusaka ndege imeneyi. Koma pempho lathu ndilonena kuti aonjezere pamene akuchitapo. Tikupempha maboma akunja, mabungwe akunja kuti nawonso athandizire pa ntchito imeneyi ndi luso lawo losiyanasiyana limene alinalo. Kwa onse otsatira chipani cha UTM komanso a Malawi onse, munyengo imeneyi timafuna tipemphe kuti tiyeni tisunge bata ndi mtendere. Chachikulu kwambiri chimene tikuyenera kuchita ndiko kupemphera, kupempherera kunena kuti a Vice President, onse owatumikira amene anali nawo, komanso onse oyendetsa ndege imeneyi kumene aliko akhale safe. Tikuthokoza kwambiri chifukwa cha zonse zimene Amalawi mukuchita. Tikulandira mafoni otilimbikitsa ngati chipani, pitirizani kutero, ena kutithandiza mosiyanasiyana, pitirizani kutero. Munthawi ngati imeneyi ndi nthawi yovuta, chotero tikufuna kulimbitsidwa mtima komanso thandizo lonse limene munga kuthandiza nalo. Titokoze kwambiri, Ambuye akudalitseni. Zikomo. Mnthawi ino tikhozano kutenga mafunso kuchokera kwa anthu ankhani. Mmene ndanenera tiyeni mafunso athu adzadze pa zimene chipani cha UTM chayankhula. Ndiye tiyamba mwina raundi yoyambirira, titenge mafunso okwanira anayi. Tipanganso raundi yachiwiri, mafunso okwanira anayi, kena kutitseka. Yeah. Nation.
Yes, the change making. Yes. Yes, and the change making, which is a newspaper like a nation. My statement here, I'm going to say, kuthamanga zayambika cha kumasana kapena madzulo munakakonda kuti zinakayenda motani makamaka.
Ine Johans Momba TVN, mwanena kuti ngati chipani mukuchitaso kangati kufufuza panokha, koma so far mwina simunalande uthenga from government officially. Mwina ngati chipani any effort made to the follow up kuchokera kuboma.
Ine ndi Messi Matonga kuchokera ku Times. Mu statement yanu mwanena kuti ndege imene anawera mtsogoleri wa dziko lino, wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino, inalibe zoziyeneleza zina monga ma responder oti ndege ipangidwe trace mwina ikakhala mlengalenga. Ine yongati achipani mukuganiza kuti mwina boma linachitira dala popanga zimenezi.
Extension ni mabanga yofu yakafufu yakufufuza ndege imene a president Dzulo amanena kuti kufufuza kwene kuchitika pa radius ya 10 square kilometers sikoni kuti inuyo mabanga extend area imene hii. Ndimafuna kudziwa kuti kwati chimene chapangitsa kuti mupange zimenezi ndichotani? Mukuona kuti mwina boma likupanga focus kumalola kuika? Futsu langa la chiwiri ndira kuti tose timadziwa kuti ndege zimayenda mwamba. Kufufuza kumene kuchitika pano tikuchita munkhalango ya
chikangawa komanso madera amene mwatchulawo utandauza kuti kwa ine tikuganiza kuti ndegeyo sili malereso ili pansi zimenezi utandauza kuti ngati muli anthu mndegemo mwina ali moyo kapena si ali moyo ndi mukadakonda kuti boma lichite manjawi motani pantchito imene yosakasaka ndege imene mukuganiza kuti ili pansi osati mmalere.
Pali support imene nokhangati kuchipane mukupangapo kata ATM mukapapo za ndege kundege imene yachoka dziko lili poti nawo sa president Michael Sinasira kuti athandizirepo pantchito ngati imeneyi komanso ndege imeneyi mpoti nyengo yovuta kwambiri imene komwina mwa pali upangire otani kuti muthandize nawonso kwambiri ngati chipane zomwe kwambiri
sikoma kwambiri I think tikhoza kuyankha kaye amene afunsidwa panowa yoyambirira pabwera funso kuchokera ku nation mchinde anafunsa kunena kuti kodi ife chipani sitili okhutira ngati chipani tikuyenera kunena kuti tipemphe kuti kafukufuku akuchitikayo aonjezereke chifukwa chidwi chathu nchonena kuti mtsogoleri wathu apezeke andi sitinganene kuti kafukufuku akuchitira akuchitika okwanira chifukwa ndetikhala ngati kuti sitikufuna anthu ena abwere athandizire ifeyo tukamba chotero chifukwa tikudziwa kunena kuti alipo ambiri amenenso akhoza kugwira nawo ntchito imeneyi chotero ponena kuti kafukufukuyu tikuona ngati pena akuperewera ndizoona tikuyenera tonse tigwirane manja and pempho ili sitikungopita kwa anthu akunja okha komanso ngakhale amalawi timafunitsitsa mafumu onse mwina auzenso anthu awo kuti tatiyeni tizungulire tione mwina tikhoza nafenso kuthandizirapo kupeza komwe ndegeyi ili pakadali pano chachiwiri mafunsa kunena kuti Messi anafunsa kunena kuti ife tapanga effort yanji kuti pakhale communication ndi amene akuyendetsa kuboma Secretary General apanga communicate ndikukhulupira kunena kuti kuyambira pano kupita kutsogolo padzikhala communication yokwanira pabweranso funso la kuti ndegeyi transponder yake ikuoneka kuti palada pasikuoneka tili ndikanema dzulo tinali tikupanga nafenso kafukufuku wathu ngati chipani tinaita na katswiri amene timafuna nawonso ati wonere atipatsa ndi amene atipatsa kuthekera kwa malo ena amene tikutchulawa chifukwa pali nawonso zina zimene amaona ndiye amenewo ndi amene anatipatsa kuti pakadali pano iyi ndege imene anakwera vice president sikuoneka pa ndege zimene zinayenda dzulo tili ndikanema amene mwina mutagawiridwe anyumba za zolemba nkhani amene akuonetsa ndege zonse zimene zimayenda dzulo so nkhawa yathu ndiyonena kuti ndegeyo sikupangidwa track kuti kodi ili pati imene chocho ndi chinthu chimene ngati chipani tikuda nacho nkhawa kwambiri number 4 anafunsa Timven Radio Timven kunena kuti kodi chifukwa chani ife tapanga extend malo amene tukuona kuti kafukufuku atsichitikabe tapanga extend chifukwa cha nafenso kafukufuku amene anzathu ena akatswira anatipangira dzulo mmene tanenera nafenso ngati chipani sikuti tangokhala tikutengapo gawo chifukwa ifenso ndamuza amene tili okhudzidwa ndiye pambali poti boma likupanga sombali yake nafenso ngati chipani tikupanga sombali yathu ndiye kafukufuku ina amene anachitika dzulo amationetsera kuti kunali ma activities ena ndi ena amene akhoza kungokayikiridwa kunena kuti kukhoza kukhala kuti mwina ndegeyo inatera kumeneko chotero ndichifukwa kitapanga extend ndi tikupempha anthu amadera amene tachulawa kuti ngatatakhala ndi information iliyonse ayipereke kwa amene akupanga kafukufukuyu komanso ngakhale ife kuno kuchipani kuti tikhoza kuigwiritsa ntchito kuthandizira kafukufuku ameneyo akufunsa kuti is government akuti boma likuyang'ana kumalo kolakwika sitinganene choncho mmene tanenera kafukufuku wamtundu otere amafunika kuti aliyense atenge gawo lake ndipo ifeyo gawo lathu limene tikutenga ndi limenelo boma nsonalo likutenga gao linalo pazon says cholinga jage nchonena kuti tipeze kumene ndege ili so sitinga kale kuti tidzinena kuti awo saa kupanga mbali yoyenera kapena awa kupanga mbali yoyenera ai zon says nzothandizira moti zimene tapezazi tapatanso amene akupanga nawo kafukufuku amene amene seatu achipani chotero iyi ndi mbali imodzi ya ife imene tikuchita ngati chipani fuso lina limene anafunsa kuti kodi ndege imayenda mwamba nchifukwa chani kafukufuka kuoneka kuti tikuyang'ana pansi ndikukhulupirira kuti tonse tikudziwa kuti ndege ikayenda mwamba imatera chotero ifeyo kafukufukuyu ngati chipani tikuyang'ana pansi chifukwa chokuti ndege singakhale ili mwamba nthawi zonse ndeno pansipo ndi pamene tikuyang'ana chifukwa ndege ikachoka mwambamo imakatera pansi fuso lomaliza linali lokuti ndege sorry I think sina chita capture bwino MBC
yes
fuso lomaliza lichi
you
said kuti ndege yachoka kuti
mana kuti ndege imene pati mwe president anena kuti kulengeza mina mayankhulo ya dzula president ku kuyankhula ku ndoto Malawi anena bwana kuti apempha thandizo kuchoka maiko osiyana siyana chuka pa Norway Israel komaso Britain mama iko ena chabe komaso neighboring countries ndiri mana kuti ngati chipani mwati mukuyesa so mbali yanuso ndiye mwakambapo za ndege ndege imene yachokera kuti kumabe kuchita extend nanga IMDF amena kuti ndamina dzilankhulapo kwambiri pa nkhani ngati mere mukulumiza nawo so ngati niwo chipani
Sikomo kwambiri ifeo tidziyankhula ngati chipani IMDF akuyankhula chifanda amene akutsogolera kafufu ameneyo chotero ndiye kuti iwo adziyankhula pa nkhani imene kafufu akuyendera onse amene akutenga nawo gawo ndiye kuti uthenga onse adziapatsira IMDF iwo ndi amene adzipanga communicate chifukwa nkhani ikukhudzana ndi ndege imene amayendera vice president yomwenso ndi ya Malawi Defense Force so ife tidziyankhula ngati chipani koma information imene tidzipereka ndi imene idzikhala yoona imene sotayitenga mwina kwanza tu MDF ndiye pankhani yokuti ndege imene yachoka kuti ndanena kale kuti ena atithandiza amene panopo ilikale pa ground kugwira ntchito izizi ndi zimene ifeyo ngati chipani timafuna tithokoze mwapadera chifukwa cha chimenechi aliponso ena amene achita reach out anena kuti akubwera anzathu abale amene timadziwana nawo ngati chipani ena ngakhale kuchokera ku maiko akutali kumene ali munjira akubwera kuti nawonso adzatenge gawo lawo kuti thandizira so sititopa kufikira anthu ende ngatalipo ena amenenso ali ndi thandizo lina lilonse limene akuona kuti likhoza kukwaniritsa kuthandizira kupeza kumene kuli ndege imene ifeyo ndo manja athu ndotsekula tikufuna thandizo limenelo pali anyamata ambiri amene anyamuka panopo achipani kuchokera ku Blantyre amene akupita kumpoto ena akupita kukasungu ena akupita akafika mpaka na kunyika kuli anyamata ku north amene apanga kale magulu achipani nawonso akuyenda tikunena kuti aliyense atenge gawo sitikutsekera munthu wina aliyense chifukwa zinthu zimene zachitika izi nzoti Malawi aliyense wakhudzidwa nazo chotero sinkhaniso ya UTM yokhayi komaso ngakhale dzipani dzina dzonse dzatifikira dzatiyankhula afunsa mmene ife angatithandizire tawuza ndiye tikuyembekezera kuti achita mmene anenera zikoma kwambiri mukaza tenge mafuso omaliza atatu fatinati tiyankha mafuso 8 so afusidwa 5 ndiye titenge omaliza yes Patrick Njawa
kwina ndikwina kukagwa zote amantha kupanga dramatic situation kukagwa kwa kutokozera anthu kuti mmene zikuchitikira zili makukumakuta ndi kumene kukhala ndithu anthu amene akutenga gawo pamene pa investigation mena IMDF wa Red Cross kumene atonze chifukwa choti a president a vice president ndi vice president wa dziko lino komanso ndi mtsogoleri wa chipani chimene chili mu alliance ndizimene zikhala zikuchitika mene nkhani inachitikira dzuwo kwamakhala nkhani zosiyanasiyana mene anthu akugona makhala ndi nkhawa kuti pena mpaka the statement imene a president anayankhula anachita dispel kuti for example a rescue effort amene akuchitika before panayimphikisira yokunena kuti a rescue effort imene ikuchitika yaima kodi pali ndondomeko yoti mukhale ndi emergency situation yoti izipereka ma update kwa anthu chifukwa china imene chikuvuta
one kuti antu ndokumudwa ndizimene zvaitikazi komanoso akuma tumaoneka kuti anhu akukumudwa kwambiri ndikuti kukhanga kuti palibe order in the ways zvinhu zvirikuchitira komanso information ikumakhala ngati kuti yosiyana-siyana from different sources.
Is it one more? Yes.
Yeah. I'm Robert Edward from Runta TV. I just wanted to know, as a party, when did you get the communication, or at what time yesterday did you get the communication about the missing place, the missing plane, as a party? Because in the next 1.5 hours or 2 hours, we are going to be talking about close to 24 hours since the incident. But we want to understand, as a party, when did you get the information about the missing plane? Thank you.
Can I add on that one? I'm Joseph Mazis, Capture FM. I wanted to extend on that question to say, I believe some party leaders were at the airport waiting for the party's president to come. I believe so. Did they communicate to you that the plane is not landing and maybe you proceed to Katabe? Was there any communication in that regard? Thank you.
And again,
I think we are taking. Can we have?
Saying, Chief, makambangani yone na kuti ndege imene inalibe transponder. Information imene imaibe za modern. Mainu no kanga, kabena it's shared with the state. We'd wish to know.
Ziko mwambiri. Dukulubi ya uti mafuso akwanira. Ndimafuna kuti choyambirira. Ndimafuna choyambirira. Ndi ankewe funso limene wafunsa Patrick Njawala. Kunena kutiko di pali situation room imene information yonsei ikukhalapo. Tukurubi yonena kuti mena president anayankula dzulo. Ndiye kuti paka dalipanopo mwina situation room yo ya kazi kitsidwa. Mwina anu ndukumene kuzi chokera information. You're right, tukwena upanga zotero. Maswe fenga tijipani. We'll have our own. Imene tizikanta izonse tukupereka ma updates. Because matimu atu amene apita madera osiyana siyana. Ndiye kuti adzikhala kutiuza ifeyo zosiyana siyana na onso zimene mwina akumva kapena akuona kumeneko. Ifeyo tikaona kuti pali china chofunikira kuti mwina tidziwitse ma supporters a UTM komanso mtundu wa Malawi. Tidzipanga choncho kuchokera ku situation room imene na fenso titapange. Pabwera funsora number 2 limene wafusa Robert kunena kuti when did we get information about the missing aircraft. Ifeyo tinadziwa past 10 koma mene timadziwira information imene tinalandira inali yochokera kwa anthu achipana amene anali pabwalo la ndege la kunzuzu. Iwo wapotuza amanena kuti ndege si inatere yabwerera kulirongwe. So kuchokera past 10 ife timadikira kuti ndege itera kulirongwe. Ndiyepo wona nthawi kuti mpaka na pata 2 hours. Nthawi ino imeneyo ili chama pasti 1 tsopano. Ndipa mene tinayamba nona fenso unu kuyamba kuimba imba mafoni. Tinachita check ndi anzatu hakulikoma kuona ngati ya tira kumeneko. Timachita check ndi anzatu hakukalonga. Timachita check ndi anzatu haku tina ena anapita ublanta kuchireka airport. Kukapanga so check kutikodi kumeneko huko zikuenda bwanji. Ndiye tinganene kuti ife utenga umene tinalandira ndi umenewu umene anthu amene anali ku Mzuzu Airport anatipatsira. Fuso la chiwiri amene lachitatu anafunsa kuti I think amango bwereza zimene fuso la chiwiri limanena inali ngati chowonjezera ndikukhulupirira kuti mazeze ndayankha fuso lanu. Fusola chita tulinalo kuti as a party, kuti tinaita nidwa ku meeting imene anapangitsa dzulo a president. Ndikulupira kuti imene amayankhula president amakamba nkhani ya cabinet. So I'm sure kuti ma cabinet ministers also anapangidwa invite I finally cabinet meeting. I'm sure pakakhala meeting yokhuzana ndi zipani ndi kuti uthengawo tiulandira. Funso lotsiriza ndi limene afunsa kunena kuti ifeyo tadziwa bwanji kuti ndege transponder sikuoneka. Mene ndanenera ngati chipani dzulo nafenso tinali kalikiriki kupanga kafukufuku. Ndipo ma experts ena osanafike ndziko muno akubwera apangeso nawo kafukufuku. Tufuna ngati chipani nafenso titandizire kafukufuku ameneyo kuti tidziwe bwino kuti ndege ili kuti. Komanso chimene mwina chachitika ndi chani. So sitiri kuti tangokhala. Now ndakufotokozerani bwino tili ndi kanema amene titakugawireni nyumba zoulutsa mawu amene akuonetsa ndege zonse zimene zaenda dzulo Malawi muno. Komano ndege iyi sikuonekapo. So ndi nkhani yokuti ena akatswira amene amapanga zimenezi ndi amene akutithandizira kuti tizipezanso nafenso information yomwe ikuzothandizira kuti no kafukufukuyu ayende bwino. Izi tikupanga mufuna kuthandizira pa zina zimene zikuchitika. Ndi mawu amenewa ndimafuna ndikuthokozeni nonse atolankhani. Komanso ndipemphe kunena kuti pamene tikufalitsa nkhani ndikupempheni kuti mukhale ndithu sensitive. Ulutsani zokhazo zimene zikhale ziri zodalirika. Musaulutse zimene mwina zangomveka ngati mphekesera chifukwa dziko lino anthu ali ndi nkhawa. Ndiye nkhawa zimenezo nzofunika ife tiathandizire ndi uthenga oyenerera. Chachikulu pomaliza ife ngati chipani tili ndi chikhulupiriro chonse kunena kuti Vice President komanso crew yawo yonse mini entourage yawo ndi crew yonse ali bwino kumene aliko. Ife tipanga zonse zothekera mothandizana ndi aboma zimene akuchita komanso abale onse amalawi onse mdziko muno. Ambuye akudalitseni zikomo kwambiri.
For joining us. May God bless you. I would like also to thank the presence of yesterday. We've been supported. The Northern people, the members of UTM in the North, were also joined by the Right Honorable Enoch Kihana. May God bless him as well, because he's been with us and telling us, even in meeting with some officials, government officials in the North. So we are not taking this for granted. We would like to thank you very much, as we are thanking the Malawians. From for